Kundi iki?
Afite ukuntu ankoma.
Yeah. Wabu kundi iki?
Ni mwiza by the way.
Ni mwiza? Bro, uri mwiza bro. Kandi ikindi urakoma. Nadeje umwa, eh Nadeje, ba Nadeje bari abasirimu kabisa. Nadeje Gisele, abantu nk'abo ba Kanyana, abo bari abantu ba VIP, danze danze. So witwa nde?
Mimi.
Mimi? Eh! Moya na Mimi wingo utwina. Eh! Ingoma ufite boyfriend?
Yego.
Ay 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 ay. Ukwa muchi? So, I'm going to go to the boyfriend. Bebe ngao tambu, kisa ni tuwaziru kanyi. Kuntanga anga. Sibyo? Mbule sewa, Tangira, tangira. Brake ni eri ade. Eh? Brake ni ye. Brake ni ye. Brake ni ye. Ok, tulabileba murangu ila nivari eri aze. Disho vanza vanza. Limwe, kabiri, tambuka. Limwe. Amashari ye. Hindi chini wakumtanga kodi yo. Imenga first ako semana. Singo. 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 Uratambuka. Tambuka tule. Mwenye kuwa tambu teneza. Sibyo niwe ndi wite nchanga mumu pira wa RFI. Mwenye ya mipira RFI changwa ya MTN. Hii hali hafi. Nimge. Kabili. Gata. Tu. 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 Shari wawa yitwa nde se? Uramwibagiwe cyangwa nago uri proud? Yitwa nde?
Adele.
Adele! Ibaze ko bakuvugiye kuri televiziyo y'ingoma. Yo, Adele. Uri muzima. Sho, rero udafite sheri, sibyo? Ura tubigenze gute tubikemure, ndashaka kuva hano muri festival byibuza uri mu rukundo. Eh, fat, ngufashe?
Yeah.
Nitwa rire. Fani. Mutware. Nitwa rire. Hoya yego. So, mwitwa rire. Arundishaka. Okay. Bambe nzemba, Symphony yo. O ariye. Step forward, please. Muzizi na liye! Una mutipi wa muku ni ichi?
Afite ukuntu ankoma.
Yeah! Wa muku ni ichi?
Ni mwiza by the way.
Ni mwiza? Bro, uri mwiza bro. Kandi ikindi urakoma cyane. Ufite ukuntu mukoma. Hanyuma ikindi?
Ni
byinshi. Icya nyuma?
Ni muremure.
Bro, uri mugufi. We know Mohammed, Sherry. The guitar, it is our guitar, Mohammed. Oh, Mohammed. Thank you so much, Joachim. Ubwo tashye neza mu basore bagize Symphony. Uriya musore yitwa Is the Major. Is the Major. Kuba tabambitse. Mumanuke babambike, mumanuke babambike. Sure. Ubukwe bwabaye.
Ndagiye uransimbuza.
Eh, dukoze ubukwe hano. Ariko uyu yanyanze uyu afite sheri witwa MB Blues.
MB Blues.
Eh.
Niba mutemo.
Max, babatemo
babatemo. Symphony. Ako sasas. Dukomeze. Na mwanya dufite ubutaka sa ariko tukirahonga mu burese gatoya. Abantu